Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 48 n'ibice 9 Voice of Muhabura. Kubadukurikira kuri internet mudukurikire live kuri Y3 akadomo radio HVOA akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inteko ishinga amategeko y'u Burundi irimo kwiga ku mushinga w'ingengo y'imari ya leta y'umwaka utaha.
Tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe bije d'austerite, ni ukuvuga bije yo gutubikwa vubi. Ntitubone amamodoka 40 agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe.
Uwo ni Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Olicom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu mu Burundi. U Rwanda rurashinja ishami ryawo niryita ku mpunzi HCR kurubeshyera ko rufata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda bisaba ubuhungiro. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abantu 80 bapfuye bazize impanuka y'ubwato hafi y'umurwa mukuru Kinshasa. Naho Perezida Bola Tinubu wa Nigeria yatangaje ko leta itazadohoka ku mavugurura irimo gukora mu nzego z'ubukungu nubwo bidashimisha bamwe. Aya makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kuri ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abantu 80 bapfuye bazize impanuka y'ubwato hafi y'umurwa mukuru Kinshasa. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Umukuru w'igihugu cya Kongo yasiguye ko iryo sanganya ribaye irya mbere rikomeye mu bihe bya vuba muri icyo gihugu, ahasanzwe hibonekeza ubwato bwunguruza abantu burenza igitigiri cyabo bwategerezwa gutwara. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 271 bugana i Kinshasa, aho bwagira ibibazo by'imoteri nk'uko Radio Okapi ikorana na ONU yabitangaje ivuga ko byavuzwe na Rainmaker komisere ajejwe inzuzi mu karere ka Mushi aho ibyo sanganya ryabereye. Maker yongeye avuga ko hitavye Imana abantu 86, abandi 185 barashobora koga ibirometero 70 gushika ku kivuko. Ni nyuma yaho ubwo bwato bwagize ibyo bibazo by'imoteri buhejeje guseka inkombe z'uruzi. Mu itangazo rya Presidensi ya Kongo, Felix Tshisekedi atangaza ko ubwo bwato bwibiye mu ruzi rwa Kwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Maindombe.
Perezida Bola Tinubu wa Nigeria, yatangaje ko leta itazadohoka ku mavugurura irimo gukora mu nzego z'ubukungu nubwo bidashimisha bamwe. Inkuru twateguriwe na Frederic Nkurikije.
Perezida Bola Tinubu yavuze ko agiye kurungika integuro y'iteko mu nama nshingamateka ritegekanya umushahara umukozi adashobora kujya munsi. Tinubu yagiye ku butegetsi mwaka uheze yarafashe ingingo yo gukuraho ingingo yari imaze imyaka 10 yongera amafaranga ku kiguzi cy'ibitoro kugira ngo igiciro cyacu kigume kiri hasi. Mu kwezi kwa kane naho yarafashe ingingo yo kugabanya agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu ku munsi wo guhimbaza umunsi wa demokarasi kuri wa gatatu, Perezida Tinubu yaremeye ko ingingo zijanye n'ubutunzi yafashe zatumye ubukene bwinjirana abanyagihugu. Yamara yasiguye ko ingingo nk'izo zikenewe kugira ngo haboneke umushinge w'ubutunzi bw'igihugu ukomeye muri kazoza.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Inzego zishinzwe umutekano wo mu nyanja zatangaje ko ubwato butwaye ibicuruzwa mu nyanja itukura bwagabweho ibitero hafi y'inkombe ya Yemen. Oriane Itangishaka aragarutse.
Kuri uno munsi wa gatatu, ikigo cy'Ubwongereza kijejwe urudandazwa ruca mu ibahari cyatangaje ko caronse amakuru avuga ko ubwo bwato bwasetswe inyuma n'ubundi bwato buto bufise uburebure bwa metero ziri hagati ya 5 n'indwi. Ishiramwe rijejwe gucungira umutekano rizwi ku izina rya Ambre ryavuze ko icyo gitero cyabereye ku birometero 125 uvuye mu bumanuko bushira uburengero bw'ikivuko cy'igisagara cya Yemen Hodeida. Nta makuru aratangazwa ku bantu boba bahakomerekeye canke ku bintu byoba byononekaye. Abagwanyi b'abahudi bavuga ko imigambi yabo yo gukora ibitero mu karere k'ibahari itukura no mu ibahari rya Aden ari ukwerekana ko bashigikiye Palestina mu ntambara iriko ibera mu ntara ya Gaza hagati ya Israel n'abagwanyi b'umutwe wa Hamas. Ibitero nk'ivyo byaratumye ubwato butwara ibidandazwa bufata izindi nzira ndende mu ntumbero yo kwirinda guca muri ako karere. Izo nzira zica mu bindi bice bisaba amafaranga menshi kandi zigatwara n'igihe kirekire.
Hagataho amato y'intambara y'Uburusiya yageze mu gice cy'inyanja kigenzurwa na Cuba mbere y'imyitozo iteganyijwe ku ngabo z'ibihugu byombi muri Karayibe. Geoffrey Mutagoma aratubwira byinshi kuri inkuru.
Amato y'intambara y'Uburusiya yageze mu gice cy'inyanja kigenzurwa na Cuba mbere y'imyitozo iteganyijwe muri Karayibe ingabo z'ibihugu byombi. Bamwe babonye imyitozo nk'uburyo bw'Uburusiya bwo kwerekana ingufu zabwo mu gihe hakomeje kutumvikana ku byerekeye inkunga iterwa igihugu cya Ukraine. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakeka ko imyitozo izaba irimo amato y'intambara n'ayandi yaherekeje bishobora kuzahagarara muri Venezuela muri urwo rugendo rugana muri Cuba. Uburusiya bumaze igihe kirekire bucudutse na Venezuela na Cuba, kandi amato yabwo n'indege zabwo by'intambara bijya bigaba ibitero muri Karayibe. Gusa iyo myitozo ibaye hashize ibyumweru bitagera kuri 2, Perezida Joe Biden yemereye Ukraine gukoresha intwaro zatanzwe na Amerika kurasa imbere mu Burusiya mu rwego rwo kurinda umujyi wa Kharkiv wa 2 mu bunini muri Ukraine. Icyo gihe Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko uko Amerika intwara abanzi b'Uburusiya ari nako nabwo gaza abanzi ba Amerika.
Barakoze bagenzi bacu bamaze kutugezaho amakuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri www.radiojuve.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya makuru arambuye. Amakuru yacu arambuye tuyahere mu Rwanda, aho icyo gihugu gishinja ishami ryawo niryita ku mpunzi HCR kukibeshyera ko gifata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda gusaba ubuhungiro. Ibyo bikubiye mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarayasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwira ibindi bivugwa muri iryo tangazo.
Kwa mbere winondwe igisata cha onyucita impunzi ku isi cyari cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ivyemezo vy'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ku Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya onyucita impunzi ku isi RCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ku ivyemezo vy'abimukira indwi u Rwanda ko bagwarirukanye mu mwaka uheze. RCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda, kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuborezwa igufa. Itangazo Leta y'u Rwanda yasohoye bice mu biro by'umuvugizi waryo rigira riti RCR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira Leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira ACR ivuga ko u Rwanda rwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro mu nyuma ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda icibandanya igira iti ACR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo, nta biganiro na bimwe byigeze bid huza nayo kuri no dossier. Urwanda nta makuru arenzaho rwavuze ku vyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles byo byarimye ubuhungiro. Kuri no murongo nyene Urwanda ruca rubandanya gusigura ko aka arakarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amareme ntanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na RCR. Ibindi vyagirije Urwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro. Urwanda rukavuga ko abarundi HCR ivuga yuko rwimyira ubuhungiro batigeze babusaba ahubwo barenze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. Urwanda ruti ibinyo nko kwihamenya abatwenzi kuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi Urwanda gwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe. Ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'Urwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru n'aya maherezo ye wa mugabo twari tubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles. Ikindi Urwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nk'abamukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro. Urwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe. Kuri no ngingo Urwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi. Twabivuze katari gake Urwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro. Urwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR gigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'Ubwongereza. Ibi Urwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye. Bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze. Hagataho sentare nkuru y'Ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na RCR. Ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU cita impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu. RCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vy'ibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'Ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda.
Radio ijwi rya Amerika mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho imiryango itegamiye kuri leta yifuza ko ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka utaha yakwibanda ku bikorwa bifitiye abaturage akamaro. Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta yakurikiranye impaka ku ngengo y'imari zirimo kubera mu nteko ishinga amategeko. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira uko byari byifashe.
Ibikorwa bimaze iminsi nk'itandatu bitanguye ariko n'ibikorwa byatereza kuba byatanguye itariki za mbere z'ukwezi kwa kane kwezi kwa ndamukiza nk'uko ibyizwa shingiro mu ngingo yayo y'181 itegeka leta yuko iteza kuba yashikanye ineguro y'iryo tegeko mu nama shinga amateka ariko bayishikanyeyo itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Murumva rero ko ivyo bintu bidashoboka yuko byamaze biriko biracegwa narya tuzi neza yuko iryo tegeko ari tegeko rihambaye cyane aricyo gitumi kwizwa shingiro cyashinze amezi atatu yo kugiga mbwa muri leta. Urumva ko barizanye mu namashinga amateka asigaye rwiza taringa zitatu kugira ngo baritore mbwa bivyo nibabigira kubera ari bijuju no kugira ngo nibashobore kubone kumwanya kugira ngo bagige neza. Rero mu ncamake ubu uya turi mu kintu bita budget program. Iyo budget program rero ubu imigambi yose itegekanywa ibanza kwigwa neza magashashira kwa amafaranga. Ibyo rero mugabo kubera umwanya bari muto nibafata umwanya wo kubyiga rero bigacha bigorana gose. Nico gituma twebwe tubona ko byakerewe gose ariko tuko tubagerageza tubikurikirana kuko twebwe nk'amashyira hamwe yigenga ubu yatugwe ikintu bita budget citoyen no kuvuga budget y'abanyagihugu no kuvuga irimo mwitse abanyagihugu bipfuza
ivyo mumvuga ko abanyagihugu bipfuza ibintu mushira imbere nibi
n'ubu uya makino kiringo turakeneye kubona mu integuro y'itegeko iri kurategurwa ni yamara gutorwa itusubire kumva ngo hakenye imiti hakenye ifumbire hakenye ibitoro hakenye inzoga ivyo rero leta igomba gukora uburyo bwose bushobora kugira ngo ivyo bibazo bihari bihanze abanyagihugu ngo mwimbu wabuze tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe budget d'austerite no kuvuga budget yo gutubikwa vubi nitubone amamodoka mirongo agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe usanga umuntu umwe inyuma ziba mu modoka 20-30 mugihe abanyagihugu bose bakenye ivyo bintu ntibishoboka n'ubu dufise budget y'amamiliyaridi 4,450,000,000 murumva yuko amamiliyaridi ari meza 4,500,000,000 ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga menshi cyane kandi ayo igice kimwe kiva mu makuru n'amategeko y'abanyagihugu ikindi kikaba madeni ikindi kikaba kimwe bita amafaranga yo kuzibira ikinogo y'ingurane ivyo murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe twese tweza guterera kugira ngo igihugu cyacu ngize bavugisanga cyagize ibibazo byinshi kubera leta igomba itora amafaranga yo kubaho kwa minsi yose mugabo nitora amafaranga ajya mu bintu by'imigambi yo kuzodwiza umwimbo
turetse ibyo byifuzo murafise mu mashyirahamwe yanyu murafise ubundi buryo bwo kuremera abategetsi kugira ngo bashire imbere imigambi mwipfuza irimo iyo migambi nk'uko mvuga ya budget citoyen
bisanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu byari byatumye ko kandi amazo dusumira n'ubwo nyine yari yabisabye turagirana inama nabo baremera yuko tuzoshobora guterera biciye mu ico kintu bita budget citoyen ivyo rero twarabikoze muri leta mugabo tubikora dusa nk'uko umenwe ribashaka ko tubikora kuko ibadutumye ko twaherutse badutuma ko mu biro by'umukuru w'igihugu mugabo ntitwigeze dusubira gukorana mu ministere sectoriel mugabo inyinshi baduhaye batubwiye ngo ni ukubera ngo umwanya ari muto kandi uraza kijya bitangwa gitwa leta do cadrage budgetaire byabonetse tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024 mugabo murumva neza yuko uwo mwanya wose bariko barategura nabo ntibajyama no kuryama n'ibyo mugabo umuntu aca yibaza ikibazo kubera iki bikegwa kandi hari umwanya uko mubikora hakiri kare mu bisanzwe itegeko ritaza kuba ryashyizeho ko igikumi mukuru w'igihugu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo ritangure gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi niko amategeko avuga natwe tuguma dusaba tuti leta nigerageze ishyire imbere ibibazo bihambaye nk'ibi bijyanye n'ubuzima bw'ibibazo by'abanyagihugu bibahanze ibibazo bijyanye n'ikera ry'amafaranga y'agaciro kuduza umwimbu ibi bidusanzwe dukenera cyane ari bintu dushora hanze ntiturondera hano mu gihugu ibintu byo kuduza amashyirahamwe ya leta asa ariko aratembagara
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika
munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
Wiza mugore no kwiteganyiriza.
Ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagira iyihe sura haramutse hatsinze Joe Biden cyangwa Donald Trump? Thomas Kamirindi arabitubwira.
Amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka ry'abarepublikani yabaye kuva ku itariki ya 15 y'ukwa mbere uyu mwaka kugera ku ya 4 y'uku kwa gatandatu. Trump yarayatsinze yegukanye intumwa 2231 yari yararangije kubona izangombwa 2215 mu kwa gatatu gushize bazamwimika ku mugaragaro nka kandida mu nama kaminuza y'ishyaka ryabo convention izakoranira i Milwaukee umujyi wa mbere mu bunini muri leta ya Wisconsin kuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 18 mu kwa karindwi gutaha. Amajonjora y'imbere mu ishyaka ry'abademokrata yo yatangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere gushize yarangiye ku itariki ya 8 y'uku kwa gatandatu. Biden niwe wayatsinze abona intumwa 3,886 nawe yari yararangije kubona umubare wa ngombwa w'1,975 mu kwa gatatu gushize. Bazamwimika ku mugaragaro nka kandida w'ishyaka ryabo mu nama kaminuza yaryo izaba kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 mu kwa 8 gutaha i Chicago umujyi wa mbere utuwe kurusha iyindi muri leta ya Illinois. Muri make Biden na Trump nibo bazahagararira amashyaka yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Bongeye guhura nko mu 2020. Nubwa mbere mu myaka 70 ishize abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije. Kuzatsinda uwo ari we wese, politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kugira ku isonga ibibazo bitatu by'ingutu, ari byo intambara yo mu burasirazuba bw'isi hagati ya Isirayeli, Hamas, Hezbollah, Abahuti na Irani iri inyuma y'iyi mitwe yose, intambara mu Burayi y'Uburusiya bwateye Ukraine no guhangana n'Ubushinwa. Kuri Biden, manda ye ya kabiri izakomeza kugendera ku mahame amwe nk'ayo muri manda ya mbere, kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuyobora isi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
Leta Zunze Ubumwe izahatana kandi izahatana n'ingufu nyinshi, izayobora n'indangagaciro n'imbaraga zayo zose. Tuzahagarara ku bafatanyabikorwa bacu no ku nshuti zacu.
Mu byo guverinoma ya Biden izibandaho naramuka atowe, nk'uko Jake Sullivan umujyanama we mu by'umutekano abisobanura, harimo gahunda zo gusonera cyangwa korohereza amadeni ibihugu bikennye, gufatanya n'imiryango mpuzamahanga mu byo kuvugurura imikorere y'amabanki ku isi no gushora imari mu bikorwa remezo ku isi.
A major initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise of unlocking resources for the
umugambi w'Imena no gufatanya n'inteko ishinga amategeko Congress kugira ngo tugere ku byo twasezeranije ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo kubihamya ikoro. Ntitwakubaka gusa imihanda hariya kugira ngo bidufashe kubona ingufu zidahumanya ikirere. Tugomba no gushyira amafaranga mu rwego rukomeye rw'ubuhinzi rwa Afurika kurubonera isoko no kurufasha gutsura ikoranabuhanga.
Umwe mu mishinga yo kubaka imihanda Sullivan avuga harimo uwa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito uhuza Zambia, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biri mu migambi yo guhangana n'Ubushinwa bugenda bugwiza ingufu hirya no hino ku isi by'umwihariko muri Afurika. Trump we naramuka atsinze avuga ko azashyira imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha iterambere mpuzamahanga, ibyo yita America First, ni ukuvuga Amerika mbere ya byose.
Gukora ku buryo Amerika ikungahara, igira umutekano, ingufu, ishema n'ubwiza bitigeze bibaho kugeza ubu. Ndatekereza ko tuzabigeraho.
Umugambi wa Trump ariko ntusobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izifungirana. Ikigo cyitwa America First Policy Institute, AFPI mu magambo magufi, gishamikiye ku bikorwa bye byo kwiyamamaza, kivuga ko manda ya kabiri ya Trump izatera inkunga Isirayeli ititangira itama, izafasha Ukraine yishyiraho amananiza, izashyira kandi ingufu nyinshi mu guhangana n'Ubushinwa. Niko Chad Wolf abisobanura. Wolf ni umuyobozi nshingwabikorwa wa AFPI, yigeze no kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu kubw'ubusigire muri guverinoma ya Trump.
Ibyo ni byo bintu bitatu guverinoma yitwa Amerika bwa mbere iyo ari yo yose izibandaho ariko ishakisha amahoro biciye mu mikomerere y'igihugu.
Gusa rero uzatsinda wese yaba Biden yaba Trump azasanga politiki y'ububanyi n'amahanga itari mu bihangayikishije ku isonga abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushakashatsi bwose bukorwa muri iki gihe bwerekana ko ibibateye impungenge ari ubukungu, ibiciro byiyongera ku isoko, ibibazo by'abimukira, iby'ubujura n'iby'urugomo n'ubwicanyi.
Tuve mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugiye mu matora mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Perezida Emmanuel Macron kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atazegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu uko byagenda kose mu matora aheruka gusaba kwaba. Ni nyuma y'uko ishyaka ritsimbaraye ku mahame n'ibitekerezo bya kera rigaragaje intera ifatika mu matora y'abadepite ku mugabane w'Uburayi. Kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru w'inararibonye Athanase Karayenga uri Paris mu Bufaransa, amubaza aho asanga ibintu bigana nyuma y'uko Perezida Macron ahamagaje ayo matora.
Mu by'ukuri mu Bufaransa niho honyine abo bantu bise ko batsimbataye ku migenzo ya kera, niho honyine baronse amajwi menshi gusumba mu bindi bihugu. No mu za baragaragaje bararonse amajwi atari make, ariko mu Bufaransa niho bafite menshi gusumba. Kandi kuva amezi aya matora ategurwa, bajya bagira sondaje, bari bavuze bati uyu mugambi uzoronka ndashira amateka benshi bazaba bawuvuyemo. Rero nti byatangaje se ibintu byaje giturumbuka abantu bari bamaze kubimenyera. Kandi kenshi ishaka kabiri umuntu yovuga nuko burya yari amatora y'inama nshinga amateka y'i Buraya. I Buraya rero ni ibihugu 27 byose biri hamwe, si igihugu kimwe. Ariko igitangaje nuko nk'abo mu Bufaransa bitwa Rassemblement National bo bashyize imbere ibyo babona bigoye mu Bufaransa gusa, nk'ibyerekeye abantu bata mu mihingo yo muri Afurika bimukira i Buraya cyangwa ibiciro by'ibintu biguma bizuka. Rero bo bashyira imbere izo ngorane babona mu Bufaransa, kandi bashaka gushikira ubutegetsi mu nama nshinga amateka y'i Buraya. Hariho ibintu bihushanye muri kampanye nta na rimwe bigize bashinga imbere inyungu z'Uburaya. Icyo nicyo nagomba kuvuga.
Bivuze iki none mubona muri rusange ku bijyanye na politiki ku mugabane w'Uburaya, ku bijyanye n'imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu, ibyavuye muri ayo matora bivuze iki?
Mu by'ukuri uteranije amajwi yose mu bihugu byose by'i Buraya, ibihugu 27, ukaraba abo bantu bitwa ngo barashira imbere imigezo ya kera, gibunguye amajwi nta kizohinduka. Ahubwo ikibazo babaje simbe ni kuki Perezida Macron yaciye asaba yuko haba amatora atari yitezwe, amatora y'inama nshinga amateka. Ni uko wewe abona yuko mu migambi y'amashira imbere inyungu z'ubumwe bw'i Buraya, akabona yuko Abafaransa bashira imbere umugambo witwa Rassemblement National, hariho ikintu bataratahura cyangwa batumva kumwe. Rero ni ubu yababwiye ati reka turonde abantu bashasha bazaza mu nama nshinga amateka bashira imbere inyungu z'i Buraya, inyungu z'ubumwe bw'i Buraya. Tadashara muri iki gihe hari ingwano yo muri Ukraine, ariko Abafaransa bashobora kumubwira bati oke reka tuguhe ubunyene bwa Rassemblement National, hanyuma hazoca haba leta yitwa Cohabitation, premier ministre ave muri Rassemblement National nawe aguma atwara na president w'igihugu. Ni ibintu Ubufaransa bashimo kenshi nta kizohinduka.
Naho muriko muravuga ko ata ntambwe ziteye ubwoba zabaye kuko abantu bari babyiteze muri ayo matora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'u Buraya. Mwibaza nk'igihugu nk'Ubudagi, aho tuzi amateka ya kahise y'Ubudagi y'abanazi, kubona abafise ibyiyumviro birimo n'abavuga ko nk'abanazi bose batari abagizi ba nabi, umugambi uvuga gutyo ukaba wararonse amajwi atari make, ntibiteye ubwoba nko ku gihugu nk'Ubudagi kizwi ku mateka yayo?
Birateye ubwoba. Ni nk'uko nyine aba bantu bitwa ngo Rassemblement National ikintu bashyira imbere ni ukurwanya Abarabu, kurwanya Abayisilamu, cyane cyane Abafaransa bavuye muri ibyo bihugu, bavuye muri Algerie, muri Maroc, muri Tunisie, muri ibyo bihugu bari baratwaye mu gihe cya colonization. Mu by'ukuri iyo migambo ari mu Budage, ari mu Bufaransa, ari ahandi mu Buholandi, bamwe bashyira imbere urwango, bashyira imbere ukwinuba abantu bandi bavuye ahandi. Nicyo kibi, nicyo kibabaje, kuko mu by'ukuri nta neza babona mu isi y'ubu y'uko abantu bagenda bagaruka biga hamwe bakora bizinesi hamwe. Ibyo ntibabishyira imbere, bashyira imbere ubwo bwoba bw'uko Uburaya buzohava bumirwa n'abantu bavuye ahandi, cyane cyane Abarabu n'Abayisilamu.
Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze cyane kuba mwanyumvise.
ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimiye ko mwaduteze amatwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.